band. Wananchi wenzangu, tumkaribishe kwa shangwe Mheshimiwa Hassan Sheikh Mohamud, Rais wa Jamhuri ya Somalia. Tumkaribishe kwa shangwe wananchi anapoungana nasi Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Somalia. Welcome Your Excellency. Band, tuendelee.